Sound Ambassadors coming through.
Max Mayer, Murya.
Burundi bwacu, Burundi buhire. Burundi bwacu, Burundi buhire. Burundi bwacu, Burundi buhire. Burundi bwacu, Burundi buhire.
Barundi barundi kazi batumire bahire. Twese tuve hasi dutambe tunezerwe, twibuke imyaka 48 heza igihugu cyacu kishira kikizana kirongorwa n'abarundi benecu. Dufatanye twibuke muganwa atari umugani Rudoviko wa Gasore n'abamufashije mu kugwanira ndipandase igihugu cyacu.
Burundi bwacu, Burundi buhire. Burundi bwacu,
dukometse ubu tubungabunga amahoro tugwanya amacakubi uko azameze kose iyaturutse hose kanatsinda twese turi bene Burundi dukore tubuteze imbere ndetse twikukire no mu by'ubutunzi ibyo gutegurusha muri za burayi tubigire umugani.
Ishukwaruka karanga, ndo kazo za kejo kuburu.